Igama lami ngu Akhona, sise ismonti area ngineminyaka ewu 17. Ekhaya siwumndeni omkhulu sibaningi siyaphila njengoba ukhulu uyasebenza akukho nje okutheni. I getting pregnant when I was at school and it was difficult. Usuku ulethele uma wakho umthwalo ngoba wena usuku ungasebenzi. Wesibili thola ukuthi umzala akasebenzi sekumele aphante aphantele wena nomntwana wakho. Thola ukuthi ubaba wengane akasayiphathi ngisho ukuyiphatha nje indaba yokuthi kumele anakekele ingane. COVID and lockdown affect me because I was studying with other learners in two groups, but because of COVID, we were not supposed to meet together.
Abantwana nabo bengasakwazi ukuhlangana njengamagroup bafunde ndawonye, nobani wayeseyifundela nje kubo ngendlela ayifundela ngayo. Lokho kwagcina abanye ke sebedrupha ke ama-marks abo kwi-COVID-19.
Into engifisayo ukuthi ngiphumelele ukuze ngizokwazi ukunakekela umntwana wami naye azigqaje nje ngokuthi uma wakhe she is something.
Children like Akhona, they need support from us, guidance. I wish her to get more education so she can help her family.
Naye ngimfisela ngonke okuhle ukuthi akhule kahle afunde naye abe ilokhu azofisa ukuthi abe yikona mase ekhulile.